Dip, dip, dip on my head. Dip, dip, dip on my head. Dip, dip, dip on my head. Dip, dip, dip on my head.